Ukienda saizi alafu realize your wife eh? Anakuwaka na medulla oblongata na hajawahi kuambia na ni daktari amekuja amesema. What can you do?
Sini kumfukuza arudi kwa mamake.
Uzi ambao uko Kenya ni mwingi sana.